Alright, Nina benkashana kamenzi ngokuhle umlaza ngameva enhla nasezantsi la kufinyelela khona lo mabona kude wenu iBlack Life TV le ohlelweni ke impande zama Africa last corner sihlezi nawe la igama lami ke ngisichake sisha empunyele umfoko amancinza kancane iye ke intombambi yesokweni ubhambathi mhlane yamagwala themba ukuthi abantu ba right ke lapha khona wherever you are ni ready ukuzosizakala usukile namhlanje kodwa ke singakayi indawo ake ngiqale nginxwayisa ukuthi kunoma yikuphi okwenziwa kulama video eBlack Life TV kumele niqonde okokuthi iqondene ngqo nomlaphi wendabuko loyo esuke sinaye ngaleso sikhathi esuke sinaye ngayo iBlack Life ayingeneleli kangako eimpendulweni zosizo eninikezane lona nomlaphi wendabuko uma khona okudingayo sele kukhona uxhumana naye straight nikhulumisane naye neimpendulo uyithole kuyena zinje ngoba zinjalo iBlack Life ayina kuyiphendulela ngalokho kwethu ukuthi silethe umsebenzi kuwe bese wena uyathola usizo ukwazi ukuphuma enkingeni obukade unayo namhlanje ke sihanjelo noma thina sihambile sise safika cababa kule ndawo esikuyona sasochaza kabanzi ukuthi singephila sizokwenzani sihlelezi nobani baba asibengelele sawubona
yebo sanibonani nonke nababukeli
iyaphila kodwa
siyaphila
Ah, kwaze kwayintokozo ukubala ekhaya. Ubaba, mayengaze thula nje ungibani?
Kumhlaba isibongo. Isejari like akuthiwa Kwa-Mhlaba.
Yeah.
Traditional healers.
Yeah.
Nje sayibeka emthethweni sayifaka ukuthi benjalo.
Yeah.
Mina ke nginyanga nginsizwa.
Yeah.
Ugodongwane ngosiba simakho ngosigumbe enxa
sibokwa ngosuka
indaba. Isipoko esivuthe emini ngo-12 ezinivuthe ngo-12 ungqolosho kamhlanje umkhonto ungene engonyeni uzungene kuxama abantu baningi enyameni emthethweni nasesontweni bayimbijana.
Ey!
So ngunjalo nguphuza ukufa.
Hayi ke.
Ngala umthatha uzoyidela inka.
Siyayivala.
Inkosi ayiqeda.
Umthakathi uzoyidela inka.
Ha, umthatha uzoyidela inka.
Mhlawumbe ke uma ngahle sithiwa sichazele abantu la sikhona ikuphi la ubaba umhlaba atholakala khona?
La kusemlazi section kwa-W.
Okay.
Opposite indawo eyayi umlazi baker kudala ike yaba futhi ke iconstruction company kazikhulise njengamanje isi warehouse yaka Coca-Cola nje istopo wehla kusona kodwa uthi nje wehle umlazi baker
okay
sebeka kwa W umgwaqo esidwadwa omondlane
awusithatha usibeke baba usithathe nje kusukela ekuqaleni njengoba usumlaphi owaziwayo la emlazi naseyindaweni eziningi ezungezeningi ezim Africa ukuthi Uqalephi ukwenza lo msebenzi? Lo msebenzi uqalaphi ngoba siyabona ukuthi nesonto liphakathi nokwesinto kuphakathi. Isukaphi yonke le nda?
Lento isukela ebandleni lase Jericho ekhaya kithi ubaba umhlaba ubaba ngizala uhamba uya eSwazini ngo-1968 uyabuya buya nesonto uyasonta then sekuyakhuphuka ke kuyakhula sekuyajika. Obaba mkhulu nokhokho bekuyizangoma zabalosi.
Oh yeah.
Ukhokho wethu bekuthiwa imbanjane emagulana edliwa amagulu omabili.
Okay.
Ukhokho wethu begaxa igubu la ezimbili ehambela lapha abantu ebasiza. Kodwa mebe mnike inkomo, inkomo angayiqhubi ahambe phambi kwazo zimlandele.
Oh.
Kuze kube umhlambi ehambe nikwe emzini yabantu abantu abelaphile kuze kube umhlambi uyothi mefika ekhaya esibayeni angena esibayeni qede. Zingenele zona esibayeni abese ehlabe yodwa iyothi ihlinzwe idliwa abephuma eqhubeka ehambe elapha ukhokho kuthe kuhambeni kakhokho kwangena ubabamkhulu ubabamkhulu naye wayisangoma sabalosi ubabamkhulu ke ube uswenkanyana ke waqale wateleka wabaleke balekela lento kababa wakhe kwazi kwagcina ibambe uanti wakhe ubabamkhulu kusho ukuthi ugogo kababa udadewabo kababamkhulu yena ke yambamba kanzima ngoba uyena lo esithi masiyophahla emanzini sithi siphahla kuyena ngoba yena wavele nje wathatheka wagijima zongena ezibeni esingasekhaya waphuma khona esegaxeka inyanda ezulu yahlinzwa kwahlatshwa inkomo wasebenza nosebenze wasebenza wagcina manje mase kushaya isikhathi sokuthi ubabamkhulu uyathamba ukuthi uyathatha akangcwatshwanga kwajika manje wabizwa futhi wabuyela emanzini mebuyela emanzini wavela nje ngaphezulu kwafaka inkomo yashona phansi so mina ke ngingenwa ilesimo ngoba mina bengibaleka kakhulu mina ngoba mina ngifundela emangusu technical kakhulu ngunjiniya nje owaziwa
ophelele
ngineziqu zami nje munga ngene endlini ungayibona i certificate ngiyaziwa nje impela bengisebenza kakhulu so ngibaleka kakhulu mina futhi ngikulomkhakha wensindiso.
Mhm.
Oh God, ami nje bengigijima kakhulu impela ngiyinkunzi malanga. Eyikoleni ngiyaziwa ngolezine bengimisa ama Student Christian Movement ama SCM.
Yeah.
Ngithandaza impela ngu Fire of the Holy Ghost. Nala ematendeni ngiyaziwa mina bengithinta abantu bawe. So ngigoloza nje ukuthi lento yasekhaya ngigxeka futhi ngithi ubudemon.
Yeah.
Yavele ke yashada nami kakhulu. Ngaboniswa yena ke lo dadwabo kamkhulu. Kwa uyena onginika wangifumbathisa amakhubalo. Ngabuya sengenza lento ke. But ukusuka kwayo kuyena babamkhulu uyathatha. Methathu babamkhulu kwalandela ubaba. Ubaba meseganwa kanoma. Uma bewumthandazeli, ithandazela abantu. Ubaba eyinyanga elapha.
Yeah.
So mina bengisiza uma engithuma ngingane ekhonza ukuthumeka.
Yeah.
Bengisiza uma ngibiza ngithume nobaba ngala ngibiza ngithume yabo umuyingane ithumekayo. Kodwa ngingayifuni lento ngiresista oba mina ngiyakholwa. Egcine kwenzeka kugcine kwanami bengishumayela iBhayibheli ngisho ukuthi uJesu wasebenza wathi uJesu kwaba ukuthi ubaba agcine ethi awumeka usho ngokwenuke wena ngoba emangosuthu ngiyenze iengineering mangiqeda ngase ngenza imedical technology.
Oh yeah.
So imedical technology yangisondeza kulezi zokwelapha. So besiphikisana kakhulu ke nobaba ngesinto. Athi methe umuntu uphedwe isibhobo ukhafulwa ngomkhondo ukuthi excuse me baba. Ama receptor cells lawo ustimulate ama free nerve endings le blockage of that nerve endings that are get ema ngichithekele nge theory yaka medical technology. So sagcina lokuxabana kwethu no baba sekusenze sazwana sizwanisa ukuthi athi awumeke azi ngithole umuntu onenkinga emqaleni nina nithini ngokwini
ngokwene
nami bese ngivula medical guide bengine medical guide enkulu engaka ngimtshethe hayi baba ngokwethu ke kuchaza ukuthi lo kunalo 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 wathi oh thina ke ngokwethu sithi lo muntu yobe bambeke esijungujungwini ukuthi baba triceps and biceps ngimtshele zonke lezi ngimshayele ngesikhathi sagcina sezizwana kwagcina nalo kwambe acknowledge ukusindiswa ngokuthandazela okugcineke ekhaya kithi sekukhona indlu yesonto la kuthiwa khona umuntu ma ekhothisiwe wancindiswa watshopa kwabona athi akuzwakali. Uma wamphuzisa amanzi wamthela nangamabhafu ebese kuthiwa ake uye lapha esontweni bese ngifika nami ngithi in the mighty name of Jesus Christ mhlamba kingi kuphuma imoya khale kuphuma imoya umuntu aphume sesizakele kwaya ke ukuhamba kwabazali kwagcina ukungibamba ke mina kungibhanqa lagcina sengisebenza ke ngayo yonke indlela ngoba mubuka nje la le ndumba le imele ukuthi ukuthandazela kama le u round lo ongaphesha umele Ubunyanga bukababa unekhemesi lemithi bese kuthi ngale engeneni into yomhlubi esonto ine altar pulpit.
Okay.
So isahamba leza igqabe ezazi ikhona ekhaya okusho ukuthi okwami angithwasanga ungathwasi kwami ngamukela imimoya kababa nekama yamukelana yabhanqana kumina so ngase ngivele ngisebenza ngayo ngokukholwa angibulali ngiyaphilisa kuphela
uma ke baba ukhuluma ngomqingo okuyiwona usebenzisa lapha usebusiness lezi zeyitudeni
yep
owawulekelela ngazo nobaba lapha maselichazelana naye buza side lakho
yes
kukhona neqhaza libambalo lomqingo njengamanje njengoba usebenza nje ngoba mangizwa as much as naniphikisana nobaba kodwa kwakukhona la ombula khona kancane emehlo mangabe ukusebenza manje kuyakusebenza lalokho
ubaba ngenxa yalento engangiyona ugcine ubaba esebenzisana no dokotela basentshonalanga ba masejari njengo Dr. Chadwart o Dr. Suluman ko Pine Town enzi reference ehambisa iziguli ko dokotela besintu ngenxa yokubuka ukuthi ngukho eKing Edward kwakhona u Dr. Rogers ayisebenzisana naye ngoba wambuleleke ukuthi ubudokotela besintu ubunyanga besintu nobudokotela besilungu busebenzisana bufane ukuthi kuphela amatemu okubiza izinto angafani and nokuthi ubunyanga besilungu bunalento ukuthi buyakwazi ukudambisa kukhona izinto ezingenzeki esintwini kodwa ezenzeke esilungwini njengananje mangafanekisi umuntu makuthiwa usegule kakhulu uphelelwe amandla awukho umuntu wesintu wamandla umuntu usuke eyisholo nje angathi govuza iglucose masuthi glucose sudlanza south noshukela sekuya ngakhona njalo esilungwini into engekho sizulwini kahle kahle umuntu ufuna umdirector ayothola idrip athola amandla then busuqhubeka umnike isinto
ngoba umgcisha
ngembizo othi imbiza amandla umdehydrate umuntu abe dehydrated aphelelwa amandla futhi uzomkhama mo amandla phela wenbizi yakhiphi yaclean imbiza ihamba yobamba into eyinkingi ikhiphele ngaphansi khona nje la eka edumile ukuthi uyimpande ezempilo ekhipha nje zonke izinto ngishilwane uzomfaka umuntu leyo nto evele weak uyamlimaza futhi one prescribe ukudla imedical card yangifundisa ukudla ukuthi umuntu ufuna menokugula okunje adle ukudla okunjani bese kuthi uma ngabe esebenzisa imbiza ewukuthi kufuneka adle ukudla okunjani ngisho insizwa insizwa mayidla imbiza leyo umtsizwa yamadoda awuzuvela ubofele noma yini uthi uzodla imbiza insizwa ucathizwa sebenza ugcina uthi imbiza ayisebenzi kanti la udla izinto ezibuye ziyiphazamise egazini kwi alimentary canal noma kuma veins and rejectors wakho kwi system yomzimba
uyazi baba mawukhuluma ngale ndaba ngizwa ngiyathinteka ngoba sekukaningi abalabenda buko bebhecwa ngobende inyama bengayedlile uthola ukuthi umuntu ufike ekhaya ezolashwa agcine eseze eshonela khona esigodlweni mhlambe eshonela lapha kanti lezi zinto ezibalayo ukuthi abalabenda buka abanye baqaphela ukuthi ke manje amandla usadinga amandla udinga idrip uqala andikuba simdlise le yagobongo noma simdlise ini nani umyalezo wakho ke sasivalele lolu hlangothi lo owubhekisa ngqo kuba lapha bendabuko nabantu abagulayo ke straight uma bezolashwa bezazi banani imuphi
uma ukwi treatment like for example there are chronic diseases izifo othola ukuthi sisifo esimahlala khona igama ethi chronically khona akufuna abantu bendabuko baqamba amanga bathi ayikho into ekuthiwa i chronic ngesintu sethu kuthiwa amahlala khona kwa lezi zifo ezamahlala khona othola ukuthi sesinesikhathi sisemntwini asisheshi ukusuka sidinga ukuhlala sesekelwe ngeimpande uma ukumela bendabuko yowaqala wathi yeka phansi i treatment oyinikiwe odokotela mina ngizokunikeza imbiza nje ezovele ikusiza nangala uhlangothini lwethu lokuthandazela khona bevele bathi yeka phansi i treatment uphuza amanzi
yeah
na bonke labo bengithandazela nabo ngiphila nabo abantu abenza lezo zinto so lowo muntu uyakulahlekisa iba kwi treatment yakho uphinde usebenzise izinto eziprogramme lapho endabuko wena melapho endabuko kuqikelele ukuxhumana nabantu nodokotela nemitholampilo na iba nobudlelwano nemitholampilo mina njoba ngila nginobudlelwano nama clinic are around clinic elaphezulu kwa G nginobudlelwano na clinic yakwa H nginobudlelwano na clinic yakwa D nginobudlelwano na up to Prince Mshiyeni Eddington nginobudlelwano na ilokuzana nje isibhedlela ezinye ezinkulu njengo Chief Albert kune certificate ozosibona lapha emva kwakho sakwa Chok whereby sasiqeqeshwa maqondana ne cancer because ngine talente lokwazi ukudiscover i-cancer emntwaneni esemncane.
Oh, okay.
Uma umntwana esemncane, umama wahambela phakho labantwana nabantu besifazana.
Yeah, yeah.
Ubaba edilela nabantu abadala. So ngikwazi ukumbona umntwana ezela ukuthi lo une-cancer ethile edinga ukuthi adliswe izinto ezithile. Uma kukuthi kudinga udokotela noma isibedlela, ngi-refer e-Chief Albert Hilton.
Yeah.
Uhambe ufike wenziwe. Kune possibility namathuba amakhulu ukuthi uma usuke u-treatwe kuse-eli, kuse-neskati. Iyaphela ube cancer free. Uma ibanjwe isencane isaqala. Akufike kuthenini izigcine ibhebhetheka kakhulu.
Alright, asingene kule ndaba yokuthi ke kunebandla la ekhaya kuyakhonzwa ngapha ulapha ngokwesintu.
Yes.
Ingqinamba obhekana nazo abantu ngoba ababoni phela ngendlela eyodwa.
Yes.
Omunye ukafika enkonzweni kodwa acabanga ukuthi uzomsebenza ngendlela ahle ezezwa ngayo, usebenza ngayo kuleze sintu.
Yes.
Ukuhlukanisa kanjani ukwenza ukuthi abantu bacaciseleke kulowo msebenzi wakho?
Ngakwenza nje ngakuhlukanisa kahle ukuthi kusukela ngomsombuluko kuze kushaye umgqibelo ngisebenza ngobudokotela njengodokotela andebandleni khona into engiye ngiyiqikelele esize yadala ukuthi kungabi khona ukungqubuzana nokushayisana ukuthi umelapho wendabuko ubelapha kwendabuko akuhlonishwe njengokuthi kuwumsebenzi akuhlonishwe njengomuntu owudokotela wesilungu akuhlonishwe njengomuntu owunesi akuhlonishwe njengekhansela ikhansela lisebenza ngabantu so asikuthathe ukuthi kuwumsebenzi wokusebenza ngabantu lo muntu uphathe imphefumulo yabantu umuntu ufana ne-social worker yabantu abafana nawo la so nathi thina bazalwane uma siza endumbeni yomelapho wendabuko asize nje basuke siza kumkhokheli oyinesi noma usista noma kumvangeli onesejari odokotela akungathi masiza kumelapho wendabuko size ngendlela ukuthi siyamcindezela noma sifuna asenzele i-charity ekubeni ebumelapho wendabuko naye mezo kwelapha hamba yo order a stock muva nje thina imithi asayigoqi ngamaphepha sesinama containers we
life akwa khona imithi
ibrandwe ngisho ukuyichaza ibe ne-branding la ichazwe khona so sesiye senze ukuthi umsebenza uhlonipheke ukuthi nathi sizama ukuphucula izinga ngoba ngisho ama office nama landline abantu bayafona sibhekelela abantu senza sho nje ukuthi izinto ziba sezingeni lokuthi umuntu naye ahlonipheke nokuthi umsebenzi wesintu uhlonipheke.
Asingena kulena ke imsebenzi oyenzayo ukuhlanisa ukubethela amabhavu zona zonke izinto ozenza la ekhaya ukuthi ke zona umuntu mayedinga ukuza la ikhona nezinsuku ezibekelwe ukuthi cha uzenza ngalezi zinsuku ngalezi awuzenzi udingani kumuntu mayethi nje ke ngilinganise ufuna ukubethelelwa ufuna nje ukuthi ufike ekhaya uzobethela nje.
Yes. Ukubethela kuba kuhle uma umuntu uzobhuka kodwa ngiyakuthanda ukuthi uqale ufike sibheke. Ngoba ukuhlola kwami mina angihloli ngendlela ejwayelekile kwabanye abantu. So uma uzohlola ngiye nginxusa ukuthi uphathe isibani ngikhuleke ngicela ukukhanya kwasekhabo mama. Bese uphinda uphatha isibani esizokhuleka ngaso sicela ukukhanya kwasekhabo baba. Mina okwami ukuhlola sibuza idalwa zasekhabo ma sibuza idalwa zasekhaya ukuthi zisihlanganiseleni isizathu ngoba kungenzeka wena ufuna ukubethela kanti inkinga eqondene nawe nengqinamba eqondene nawe ayidingi ukuthi kubethelwe. So uma besitshela bethi cha ekhabo ma asinankinga ekhabo baba asinankinga inkinga isegcekeni. Okay egcekeni into le inkinga bazositshela ukuthi senze njani. Kufanele futhi uma sixoxa lokho nawe nawu confirm ukuba ukuthi ama sign abavezayo mina ebengingawazi engichazela wona wena uyawabona njengomuntu owakhile ogade ikhaya labo abasekhabo mama nabasekhaya ngoba phela thina imizi le esihleli kuyona kuyona yethu eyo baba njengoba kweyo baba no baba mkhulu thina sigadile nje so nogada that's why noma uphume eka uhamba kufuneka umemeze ngisho egcekeni ngekho umuntu uthi ngiyabuya ngisaya eThekwini.
Oh yeah.
Akho muntu kodwa utshela abakuphethe nawe ngoba umnomzane nje nawe uphethwe abanikazi bece. So uma uzobethelelwa kuye kube kuhle sibheke mase siqeda ukubheka noma wena unawo ukuthi ngifisa ukubethela ikhaya ngiliqinise. Sibheke mase sibhekile ebese ke sesiya hlela ukuthi sohlela kanjani kodwa kuba nezinto ezithengwayo eziqondene nokuthi ezidingeka enkingeni eqondene nawe akufani.
Kuloku kwebhavu uprefer ukuthi umuntu eze kwibhavu olujwayele noma uyakwazi ke sithi uselimpompo kodwa nakhona ukhona umfula ongahle enze ibhavu kuwona uyaya kuyena noma kufalelezela ekhaya.
Amabhavu anje ibhavu lihle liyakwazi ukuthi ngi-instruct kodwa kudinga ngikuthumelele ingxube yokulenza ngoba ibhavu kahle kahle masikhuluma ngamabhavu sikhuluma umsebenzi walo liqaqa iziqalekiso ezaboshwa ohlangothini lasekhabo mana sohlangothini lasekhabo baba ungakazalwa lento enza ukuthi noma ngabe wena ubuinyanga nomelaphe nabo ukuthakele kahle kanjani umuntu uvela umuntu ungakusebenzeli uza uthi umuntu waliyanyanga usebenza uneziqalekiso zothi zayiboshwe hayi ngisho kuwena emuva ungakazalwa
kokhokho
kokhokho nomkhulu noma kubazali bakho nje bebo babili or nabo kuneyifungwa abagcina befungelana zona irelationship yabo mhlambe beqhubeka nayo uthola ukuthi ifuna lezi zinto ukunlockwa ukuze noma uyidlela umuthi umuthi uvuleke ibhavu lisiza lapho that is why ibhavu liphoqa ukuthi umuntu akabe namaqanda kube khona ubisi ngoba amaqanda amele inkinga uqaqa inkinga zasezizalweni zasesibelethweni ubisi limele ukuthi silande inhlanhla wayincelebeleni likamama ngoba kufuna kubuye leyanhlanhla wayifumbetha umuntu umezela umntwana efumbetha sisithi ufumbetha izibusiso zasekhabo mane izibusiso zasekhaya so leyanhlanhla suke silanda yona ibhavu that's why abanye abantu ethi ngivele ngashaya ibhavu ngavele ngawina
usuperbet
ngashaya ibhavu kwaphuma imali ekade zavaleka kuye kube ngathi umlingo ingoba vele ithongo lakho umlingo awukho umlingo ukukhanya kwesidalwa sakabo mama nesidalwa sakabo baba zivumelane ngento eyodwa eyokuthi wena phumelela iyaphambili.
Asibanikeze inombolo ke baba ukuthi uma bekudinga ngoba ngeke sigeqa amagula ngoba ngiyazi basazofika la ekhaya bezoyizwela bukhoma lento esikhuluma ngayo ukuthi kwababa umhlaba kwenziwani kodwa sibanikeze inombolo ko otholakala kuzona uma befuna ukuxhuma nama nokuthi nje uma befuna ama direction okuzala.
Yes. Inombolo esebenzayo kakhulu inamba ka MTN kubantu abano MTN.
Yeah.
Inamba ithi 083
yeah
512
yeah
0167.
Yeah.
Eka MTN le. Bese kuthi kube khona ka Vodacom. Eka Vodacom ithi 071 293 6794. Eka Vodacom. Kukhona ke neyase office, uma ufuna ukwenza izinto efana nama bookings kakhulu, ethi 031 054 5944.
Baba, asibonge kakhulu izandla zedlule ekhaya.
Yes.
Babukeli be Black Life TV, sithemba ukuthi nithokozile futhi nikujabulela ukuba kunye nathi. Igama lami ke mina sichake sishaya imponyelo emfoko amancinza kancane idedele intombi yami yesokweni. Siphinde sibonane kwisiqephu futhi esimangalisayo esilandelayo. Misale kahle.
Siyathokoza.